ingawa mbali mwanyanja, bwea wa mapapo mwanga, somwa ona maso anga. Singalinga nize ndi jigondi janu baba. Your word is still good. Simudzasintha wudu. Keep on coming through. Vula mu mabingu. Oh, your word is still good. Simudzasintha wudu. Why even going through? Ineo nyimbo yanga. Simudzasintha. Simudzasintha.
Standard joke about Giambi. You've proven your dependable father. So I close my eyes and ears and hold on unto your word, cause you're faithful and your word is the good. Simudzasintha wudu, yeah, yeah. Keep on coming through. Ma fula mu mabingu, yeah. Your word is the good. Simudzasintha wudu. Why even going through? Ineo nyimbo yanga. Simudzasintha. Simudzasintha. Ndinu wami no. Si ndeno Simudzasintha. Simudzasintha. Ndinu wami no. Si ndeno Simudzasintha.